Mango ama passion? Umepeana juice gani, mango ama passion? Okay, sawa. Kwa sababu nataka wanasema kama hakuna kama okay,